best dog.
Ndacyari wa wundi nubwo nakundi umutima wagukundaga nawe uhaye undi inkovu z'inguma wanteye ku mutima nubu ziracyava.
I decided to move on.